oh, 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 oh. feed you, Gotti. Love you, Omo. Buy you, Moto. Feed you, Gotti. Love you, Omo. Everything I am running in. Funatina so babili. See you, Kibedi Camela.
Camela, Camela.
Funna when I fell. We'll be right back.
zovugeguse kuqeka amadolo dandaze thathi mthwalo yakho libangise kwiindlela zakho eziyempangelwe uza presanta ungekuzolo
Sing as he sends me. Mina ngizohlala ethembeni noma kunzima emhlabeni uma singazisenzeni asizokhathala endleleni ngalomculo mina nyasivela ngizobangena lamaphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyu Ebekezela, ngane zakho zokunakekela Sayokhanda iphepha, ngalo mculo mina nyasivela Ngizobangena, lamaphupho ngizowafeza Sayokhanda iphepha, ngithi make noma kuyenyuka Ebekezela, ngane zakho zokunakekela Sayokhanda iphepha, ngalo mculo mina nyasivela Ngizobangena, lamaphupho ngizowafeza Sayo candy pepper, need to market all my game new. Ebekezela, kanis hapo zukla kekela. Sayo candy pepper.
bunda bunda. Wajumza niwa,
tumbule mbaya.
Tega kali stingo,
zoksu sumbango yo.
Nagalo mzuzu, nangi tola kati. Sanu kakaze, inabasho boba.
Asijo busha,
busha.
Tantela iyanu, kalo psugu bonke.
Abasanga na bantu, see she's tattooed.